Hello guys, and then so yes, I share with you. Your baby, Sia, baby, Afa, acquire a fasso, a connecting an iPhone, and my TV. Say, Bea, you bet me, a hoon, your mind, a warrior phone, you so no, your phone is away, iPhone 6. It's a, it is a bea, you wear a film, and I say, you need a family, a share, and I say, your program be near per se, your dear phone, and my TV. Kwan a yɛfa so ayɛ de ma no ɛna meba bɛkyerɛ mu no nti sɛ w'ani gye ho a yɛnhyɛ aseɛ yɛbɛhia HDMI cable baako HDMI cable baako na yɛhia adapter AV adapter for iPhone sɛ ɛna teɛ ɛyɛ ketewa bi na ɛwom yɛyi a sɛ ɛna teɛ yɛyi wie a na yɛde akɔnɛte ama yɛ fon no yɛde kɔnɛte ma yɛ fon no a na yɛde HDMI no ɛso ama yɛ TV no other side no ama yɛ TV no yɛde ma yɛ TV ne wie a na yɛde ama yɛ iPhone no AV no AV adapter no so wɔ HDMI nti na yɛde ama no yɛde ma na yɛ nneɛma a ɛwɔ yɛ phone ne so no ɛbɛ appear ɛwɔ yɛ TV no so for instance ebi a na yɛpɛ sɛ yɛkɔ YouTube yɛkɔ YouTube a yɛbɛkɔ yɛ channel ne so yɛbɛkɔ tech blog channel ne so yɛkɔ yɛ channel ne so a see na tie your phone no ene ya connect ama ye tie
ene ya bi hye bibi afa mobile hotspots ehun
see na tie
mobile hotspots
e simple say the way o fi anase oni wo busua na o pese wo iPhone anase wo ni ama e wo wo phone ni so na wo pese wo de ma wo TV na adofo ene afofo so ehwe bia see ene ye no na me ka wo sese ene ye die di kan a wo ba ye channel yi so a so so be subscribe ama ye wi a no notification bell no so notification bell ni na dwuma edi ni se emre bia ye de ye de video fofo e beto ye channel yi so no wo na ye nipa wo be hu ni first e wo fo so me da wa sese wo be ne sa ama ye wi en so anu a sha ama ye se de be ya fofo so a omu nim sa ni ama wi hu nim die no omu so omu be nya hu nim die era wase enim se obeye ne sa se de be ya tech vlog abusia no enso e benyi ayekese na yenso yenya hoden na emre ne emre bi e de aye video foforo e de ama mo se wo hwe me na se wo ade bi anase bibi kire wadwen na se wo pese na bo wa na yitimi e de aye de e de ama wo betimi ayin bo se anase wo betwe wo comment section so